umbutho wabantu abayi-9 ufuna ukukhetha umongameli, usekela umongameli kunye nonobhala. Ke ngoku thina sifuna ukwazi indlela apho singakhetha ngayo abantu aba bantu sifuna ubakhetha kwaba bantu bangaphi, kwaba bantu balithoba. Sifuna ukukhetha sibe nezihlalo ezithathu, umongameli, usekela mongameli kunye nonobhala, ngamanye amagama upresident, uvice president kunye nosecretary. Kuqala ke xa sikhetha umongameli, uba siqale ngokhetha umongameli, sinabantu abalithoba esingabafaka apha. Andithi sithi sifuna ukukhetha umongameli, upresident, uvice president, osekela umongameli kunye nabanye nosecretary, ubani, unobhala. Sithi ke kwezi zihlalo zethu zithathu sifuna ukufaka abantu kulo mbutho wethu unabantu abangaphi, abayi-9. Uba ke sikhe saqala ngokukhetha umongameli, andithi ubana ngaba bayi-9 abantu kulo mbutho, kwesi sithuba sikamongameli uba siqale ngokhetha umongameli, singafaka naphi na umntu kwabantu bayi-9. Ngoku sizawuba nabani? Sizoba na-9, sizoba namathuba amangaphi, ayi-9, okufaka untoni, umongameli kwesi sithuba sethu sokuqala. Kwaba bantu bayi-9 singakhetha naphi na kwaba bayi-9. Kodwa xa gqithela kwisihlalo sikabani, sikasekela mongameli, andithi umntu omnye kwaba bantu balapha kulo mbutho wethu bayi-9 siya samenza umongameli. Ngoku ke ngoku 4 usekela mongameli sizoshekelwa ngabantu bangaphi, abayi-8. Ze ke ngoku xa sesifuna ukonyula unobhala sizoshekelwa ngabantu abangaphi, abayi-7, ngoba abanye ababini bangumongameli, omnye ngosekela mongameli. Ke ngoku xa sesifuna ukwazi iindlela zethu zizonke zokonyula abantu bethu kwaba bantu bayi-9, sizophindaphinda ntoni, lo-9 simphindaphinde ngabani, ngo-8, sesiphinde futhi simphindaphinde ngabani, ngo-7. U-9 umphindaphinde ngo-8 ke ngubani? Besinokwenza ngenye indlela phambi koba sigqithele. Besinoqala kunobhala siye kusekela mongameli, siye nakubani, kumongameli wethu. Kodwa loo nto ayizukwenza mahluko, ngoba nakusekretari uba besiqale ngayo unobhala wethu besaba nento abayi-9, siphinde sengabantu abayi-8, siphinde singabantu abangaphi, abayi-7. Ngoku ke ngoku u-9 umphindaphinde ngo-8 ngubani, ngu-72. U-72 yena umphindaphinde ngo-7 ufumana bani? U-7 umphindaphinde ngo-2 ufumana u-14. U-7 umphindaphinde ngo-7 ufumana bani? U-49. Wongeza nala-1 utsho ube nobani? Ube no-50. Sitsho ke ngoku sibe nabani? Sibe na-504. Ithi loo nto iindlela zethu zokonyula abantu, umongameli nosokela mongameli nonobhala kwaba bantu bayi-9 zingaphi? Ziyi-504. Enkosi.